Antoine, and what is your Zedwa?
Hey, hey, C, L, Capito girl. Hey, hey, hey.
Hey, I. Hello, baby, kodu kundiva. That is so what I'm out Panga check pa profile yanga. Ndaku ika ponko pe yako. Oh, oh. Ona masteta si anga, ndiku kamba za ubwino wako. Kodi sufu na kundi nyadi lako, ine monga mwamuna wako. Oh, oh. Pajamda tifenga madandu, tima chulu kita milandu. Kuma pepe na kuma yangu lako, chomwe chili kuntima kwako. Sundi ikapa dipi yako, sundi ikapa profilo yako. Sundi ika masteta simu yako, uzindi ikako chonde chonde. Ukakalolo dazi zako, za inozi kambako. Kutendine mwamuna wako, wako wako wapantima pako. Inendima kukonda chonde, chikondi chako jizale chonde. Ndingofuna na wondi konde, munga buluza na konde la konde.
Samachito chonderera, samachito chonderera. Samachito chonderera, chikondi samachito chonderera. Eti mpako chito chonderera, akuma chito chonderera. Samachito chonderera, chikondi samachito chonderera. Akuchita uchonderera, kutindizi muika pa Facebook. Akuchita uchonderera, kutindizi mupanga introduce. Kuma HT studios, kuma WhatsApp profiles. Tapangako izize before, sibwenzi zake sizi chedwa kuta. Sakuna miza na chimira, awa watu amango tivuta. Chikondi sama chonderera, chikondi sama chita kupemba.
Kalama kugani zilaine, uzichita chomwecho baby. Na weso fono zindi mbira kondi, sama kimbiri neka daily. Satana asa kuzizili tentimu akong, anga kuchingire chikwendi chaine.
Chikwendi ni otomatiki, sama chito kakamira. Upatimbo ni maweka chikwendi chi, utafino kumbisia. Sama chito chonderera, sama chito chonderera. Samachito chonderera, chikondi samachito chonderera. Eti mpako chito chonderera, akuma chito chonderera. Samachito chonderera, chikondi samachito chonderera. Samachito chonderera, samachito chonderera. Samachito chonderera, chikondi samachito chonderera. Eti mpako chito chonderera, akuma chito chonderera.